Molweni, ngusive kwakhona. Ngoku siza kwenza imizekelo emininzi ene-variables. Masiqaleni phaa phezulu. Kweyokuqala, sino 2 umphindaphinde ngo-11x. Loo nto ifana nokuthi u-2 simphindaphinda ngo-11, heze siphindaphinde loo mpendulo ngo-x. Impendulo yethu iphela ingu-22x. Olandelayo umzekelo uthi 1.35 umphindaphinde ngo-y. Ayikho nintsi into efuneke siyenzile. Kufuneke thina sicuthe nje into ebhalwe phana ngosusa la point ibekwe phakathi kuka 1.35 no-y. Sithi 1.35y qha. Ngoku sizokwenza leyesithathu. Sino 3 umphindaphinde ngekota. Kufuneke senze u-3 wethu iqhezu. Sizokwazi ukuphindaphinda kakuhle. Xa senza u-3 wethu iqhezu, sithi 3 ngaphezu ko-y. Ngoku sizokwazi ukuphindaphinda ezi zilapha phezulu nezi zilapha ezantsi. Sizothi 3 umphindaphinde ngo-y, sifumane u-3. Sithi 1 umphindaphinde ngo-4, sifumane u-4. Nantso ke impendulo yethu ngo-3 ngaphezulu ko-4. Kweyokugqibela sinekota uyiphindaphinde ngo-z. Singenza laa nto ifanayo kulaa mzekelo ka-3.5. Singabeka iqhezu lethu elilandelwe ngu-z, okanye singenza u-z iqhezu naye, okanye singathi u-z uqhakezwe ka-4. Loo nto ithetha uba iqhezu lethu lizoba no-z phezulu, u-4 ezantsi. Ngoku masizameni lo mzekelo ulandelayo. Kufuneka sifumane impendulo xa u-a elingana no--3, u-b elingana no-2, u-c elingana no-5, u-d elingana no--4. Qho xa sibona abanobumba, sizofuneka sibeke la manani balingana nawo. Andizozenza zonke ezi, kodwa nina kuzofuneke nizenzile. Masenze u-5. U-5 uthi u-2a sizamdibanisa no-3b. Ngoku sino-2 esizamphindaphinda ngo-3. Heze sithi sawugqiba sidibanise kuyo impendulo ka-3 simphindaphinde ngo-2. U-2 xa umphindaphinde ngo--3 ufumana u--6. U-3 xa umphindaphinde ngo-2 ufumana u-6. Loo nto ithetha uba impendulo yethu ngu-0. Ngoku masenze u-6. U-4 umphindaphinde ngo-c. Siyayazi uba u-c ulingana no-5. Sizosolo sibeka u-5 phana wethu. Loo nto sizawudibanisa kuyo u-d. U-d siyamazi uba ulingana no--4. Ngoku sino-4 umphindaphinde ngo-5 ozasinika u-20. Kuye sizawuthabatha u-4 sifumane u-16. Masenze u-10. Sineqhezu elino-a uthabathe u-4b ngaphezulu. U-a siyamazi uba ulingana no--3. Kuye sizothabatha impendulo ka-4 uphindaphinde ngo-2, ngoba u-b ulingana no-2. Yonke loo nto ibekwe phezu ko-3c udibanise u-2d. U-3 siza kumphindaphinda ngo-5, ngoba u-c ulingana no-5. Kulo mpendulo sizawudibanisa u-2 umphindaphinde ngo--4. Loo nto ithetha uba phezulu sino--3 uthabathe u-8. ezantsi sino 15 uthabathe u 8. Phezulu sizophela sino negative 11, ngaphansi sizophela sino 7. Iqhezo lethu noko ngoku liyabukeka. Ngoku masizame imizekelo ene exponents. Masithi sizokwenza u 18. Ku 18 sino 2x kwi power ka 2. Eze uthabathe u 3x kwi power ka 2. Udibanise kulonto u 5x uthabathe u 4. U x ulingana no negative 1. Qala phambi koba sifake u negative 1 wethu qoqa sibona u x. Kuzofuneka sicuthe lento ibhalwe apha. Siyayazi ba u 2x kwi power ka 2 uthabathe u 3x kwi power ka 2 bayafana. Ngoku into esinoyenza siyakwazi ukuthabatha la manani mabini. Loo nto ithetha uba ekugqibuleni sizophela sishiyeka no negative x kwi power ka 2. Sizodibanisa kuloo nto u 5x sithabathe u 4. Ngoku singafaka u negative 1 wethu. Sino negative 1 umphindaphinde ngo negative 1 kwi power ka 2. Heze udibanise u 4 umphindaphinde ngo negative 1. Hayi, ndithini? Heze udibanise u 5 umphindaphinde ngo negative 1. Heze ke ngoku uthabathe u 4. Pha ekuqaleni siphela sishiyeka no 1. Kuye sizothabatha u 5. Siphinde sithabathe no 4. Loo nto ithetha uba impendulo yethu izoba ngu negative 10. Masenze nezi zokugqibela. Imali ekufuneke siyibhatele xa sisenza iirimothi zethu singayibhala njengo C ulingana no 2000 udibanise u 3x. U x ulingana nenani le remote esizenzileyo. Umbuzo wethu ufuna sifumane bayimalini ukwenza i-remote eziyi 1000. Loo nto ithetha uba qho xa sibona u x kuzofuneke sibeke u 1000. Sizothi 2000 udibanise impendulo ka 3 ophindaphindwe ngo 1000. Siphela sisithi 2000 udibanise u 3000 sifumane u 5000. Loo nto ithetha uba yi 5000 rand ukwenza i-remote eziyi 1000. Ngoku masenze umbuzo wethu wesibini. Senza laa nto ifanayo nalaa mbuzo wethu wokuqala. Qha ngoku kufuna ukwaziwa uba i-remote eziyi 2000 zona zizoba yimalini. Sizothi pha kulaa ndawo ino x sibeke u 2000. Loo nto ithetha uba sizoba no 2000 kuye sizodibanisa impendulo ka 3 ophindaphindwe ngo 2000. Loo mpendulo ngu 6000. Loo nto ithetha uba sino 2000 simdibanise no 6000. Heze impendulo yethu ibe ngu 8000 rand. Masenzeni ke ngoku umzekelo wethu wokugqibela. Lo mzekelo uthi i-volume yebhokisi engenasivalo kuthiwa ilingana no 4x umphindaphinde ngo 10 uthabathe u x obiyelweyo wafakwa kwi power ka 2. U x wethu ulingana nobude bebhokisi yethu. Ithini i-volume xa u x elingana no 2? Nikhumbule uba i-volume ithetha ngoba ibhokisi ingabamba kangakanani na. Sizofaka u 2 qho xa sibona u x. U 4 sizamphindaphinda ngo 2. Lo mpendulo sizayiphindaphinda ngo 10 uthabathe u2 obekwe kwi power ka2. Siphela sifumana u8 xa siphinda phinda u4 ngo2. Siphinda phinda lo 8 ngempendulo yethu yezibiyelo nayo engu8. Xa le mpendulo yethu ikwizibiyelo ibekwe kwi power ka2. Londo ithi uba sino 8 umphinda phinde ngo64. Impendulo yethu iphela engu 512. Ngoku sizothi impendulo yethu ithini xa u-x elingana no-3. Sizothi u-4 masimphindaphinde ngo-3. Yaze siphinde siphindaphinde lo mpendulo ngo-10 uthabathe u-3 onyuselwe kwi-power ka-2. Xa sithathe u-4 samphindaphinda ngo-3 sino-12. Lo 12 sizamphindaphinda ngo-7 ongaphakathi kwezibiyelo zethu. Kodwa khumbulani ba u-7 ubekwe kwi-power ka-2. Loo nto ithetha uba sino-12 esizamphindaphinda ngo-49. Impendulo yethu iphela ingu-588. Le mizekelo andiyenzanga yonke. Ngoku ndiyathemba uba nina nizophinda nibuyele niyoziyenza le mizekelo singayenzanga thina. Enkosini.